Hello guys, hello my people, it's your girls and Akaya Piyo for better mom gobos currently in South Africa. Make sure you subscribe, like the video, and also leave a comment below. So guys, I did this video because I want to introduce something new, which is called Divazote Stories. For those who don't know the word Divazote, the word Divazote means know it all, and it's in Venda. So that's why I'm introducing also stories beside gossip. So I will start with this story that I saw of a lady called Cheryl on TikTok. She's a 52-year-old woman who is unmarried and has no kids. So she was busy advising young ladies from the 20s and 30s what not to do and how to avoid the mistakes she did, because right now she feels so lonely and she regrets not being married and having kids. So here's her story. Let's listen to what she said and some advice she gave young ladies.
Sanibonani, ngicela bonke abantu abaneminyaka from 20 kuya ku 30 bese la. Ngicela basondele la. I'm not a content creator. I'm not a professional of any sorts. This is just me and my life experiences through School of Hard Knocks. Ngicazela guys. Yabona ningayenzi le mistake ngiyenzile life in. I'm realizing now ukuthi damn, I messed up. Ilana ke indaba. Yabona mina nga decide nje ngisasemncane ukuthi I don't want to have kids. Ngoba ngiyambuka ukuthi ngiyivila nje, ngicabanga ukuthi hayibo, ngizovuka ebusuku mina ngishintshe ingane inapukeni ngingalele, ngibuka nale nto yokuthi nje I don't think ukuthi I want to be responsible for the whole human being. That was never me. Ngisalapho-ke namanje, I've not regretted that decision. Eyesibili-ke i-decision lenza ukuthi nginibize la ile ukuthi ngadecide same time ukuthi angithandi ukushada, because for me i-institution did not have a meaning, yabo. Ngangibuka nje ukuthi hayibo, ngoba phela mina ngizalwe ngalesa sikhathi nala bantu besitisa babazi ukuthi umuntu wesifazane fanele azi ukuthi isuke isilakhe likephi, ayini ibhluke lomunye umuntu, you know, all those things. I was like, no, that's not me. Ake ngifune kubuza umuntu nje mina amasokisi akhe, ngoba nami nginenkinga yokuyibuza wami amasokisi. Ngangingafune nje umuntu ozofanisa ngivuke ngim-ayinele, angazi ngimphekele, ngoba mina nje ngiyivila. Ngathi yabona ukuze ngenze into ezongixaka, ngihambe ngiyomosha emzini yabantu, othi ngiyihlalele kithi. Kwaze kwamnandi empilweni yami from leso sikhathi kuze kube manje. Awe ma, alelani guys. Angumqamba mangayisho ukuthi if I were to go back, I will choose differently. No, I don't know. But engikubonayo manje ukuthi at the age of 52, no kid, I go to work, come back to an empty house. Yo. Yebana, lelani, ngezinye iy'nsuku kumnandi. I look forward to come to my safe space kuthulekile kusona engizwenza into engithandayo. Yo, ngezinye iy'nsuku njengalamhlanje kuthi angiyithathe indlu ngiyifake noma ikubra ingxakile, iyangisinda. It feels so lonely, it feels so empty. Manje sengiyayibona le nkinga engiyifake kuyona ukuthi okay, fine, I've lived my best life, I have traveled, and I've enjoyed not being expected ukuthi ngi-akhawunte komunye umuntu. Like, duh, that was never me. But manje senginako ukusola ukuthi ezento yokushada mhlampe inayinto e-right ngayo. Ngoba njengamanje ngilambile mina. Fanele ngisume ngiyopheka ngoba I don't feel like having takeaways. So fanele ngisume ngiyopheka. Inkinga, I left on Wednesday. Ngangade ngiphekele Tuesday. And I don't feel like eating lo kudle ngade ngikushiye ngikudlile. I'm wishing for fresh food. Ngizopheka ke lokudla guys. Ngik-enjoy manje. Kusasa ngisakufuni. And nangihlala khona ukho ngisho i-security gate-ini engawazi ukuthi ngiphekele lokudla. Umuntu owenza ingadi ufika Friday kuphela. Lokudla ngizokupheka manje ngizokwenza njani ma eh? Engizama-ke ukukushara nani-ke ukuthi learn from mina. Yeyi banesidina labayana. Yabona labayana? Banesidina kodwa I am realizing ukuthi ya perhaps bona ama-9 endawana yokubaluleka elifeni. So ke guys, ngicela niyicabange kabili kathathu le decision. Mhlawumbe mekhona obeseyithathile. Angazi independent woman, angazi in yay ningayenzi leyo nto. I'm here to tell you, ngiyangeze ngisugarcoat izinto, ngiyazi ukuthi ene we have, you know, painted this independent woman thing as this amazing thing. Yes, it is amazing, kodwa njengayo yonke into empilweni inobuhle nobubi. Ngihleli-ke manje la ngiphethe ububi bayo. I-decision yami ngayithatha when I was like 18 ukuthi I was not gonna get married. Yay! Ngaze ngamdinga-ke u-husband njengamanje. Ngaze ngamdinga ngoba futhi ngiyacabanga mina kwafanele ngithole u-husband wayezongiphekela. Ngoba ngabe manje ngifike endlini ewomu enuka i-soul food. Yay! Ngingenendlela ebanda mpo, akukho mabhodistofini. I must get from my behind and go cook myself food because I need home cooked food after kade ngihlele hotela for past 2 days. So guys, ngicela nicabangeni mandla maye, ngicela nicabangeni wey'ngane zami. Ngicela niyicabangisise le ndaba ukuthi ikuphi ku-right. Ukubenze ugwinyitshe at your 20s, mid-20s, 30, nibashade laba. Eyi, kodwa le nto yokuayina wema. He, nomuntu onezandla zakhe kodwa azobuza mina ukuthi uzodlani. Hayi, ngeke guys. Yona iya inzima yona, kodwa-ke ake nicabangeni mase niyangitshela ukuthi what are you deciding? Cheers. Let me go cook. Cabangani 25 past 7 ebusuku. I'm going to cook. Yo, life inzima.
So guys, I just hope you learned something from all this. And also tell me, how do you think introducing stories will be? Do you love it or maybe you don't love it, or I should just do more? So tell me, and don't forget to subscribe on the video on the section below, and also subscribe to the channel and also share with your friends from your girls. And yeah, but this is me saying peace.